mesa waluse ne emona pita ine emona pita ine mufilamba mukuchula na muchifungo uyu Yesu enatata la shapo echo na mutemwa ekafwa wandi ekatula wandi ekapela wandi echo na mutemwa echo na mutemwa ine echo na mutemwa ukutula kale
Alinaine
Shepo awe na fionse alambela takan shepo awe nali mutemwa ukufuma kale
Alinaine
yesa wandi
Alinaine
takan she
Alinaine echo na
Alinaine, takashepo awe.